Ko tahuri a Nanaia Mahuta ki te whakatumatuma ake ki te hunga e whakawete ana I a ia ki runga pai pāpori. Nā te āpitihana te whakapae e tuku mahi ana ia ki tōna whānau, pēnei I ngā kirimana kā wanatanga. Mea rawa ake ka whakahāwea tia ia I runga pai pāpori. Ko te kaiarahi ia actor David Seymour, rāua ko Simeon Brown o Nā Hinara, nā rāua nei te kākano mo tēnei mahi kino kia Mahuta I a ta whakatō. I nā rā hoki, nā rāua te whakapae mo te ngau fioretanga I kōkiri. Nei rā Isabel Prasad.
Hoia e kōkiri ana I etahi o ka whakahau nui o Aotearoa, ko ka wai e toru tētahi.
Imagine Aotearoa without good water.
E kare I nai nei kua roko te minita aorere I te nui o ka tātā, etahi he kaikiri anō hoki.
When you go to a level of toxic trolling and use of social media to push a certain narrative, to create a certain perception, I worry about that.
Tērā ka whakapai a Nā Hinara me te Ropu Act, he tuki kā ki roto I āna mahi. Koenei whai muri I te riro kā o etahi tūraka kāwana taka e etahi o tōna whānau.
I've declared a conflict of interest. They've been managed appropriately and in accordance with the cabinet manual.
E mōhio ana ia me mārakerake kā mahi, e kare koenei whakapai kua kino ake te tātā. Hai tā minita Mahuta, he momo whakari te kā kōtui pāpuri, te haere ake.
Well, I've stopped looking at them now, but there have been politically aligned advocacy groups that have said things and created a perception that have been harmful, unkind and damaging, leading to cartoons and memes and social media posts.
E whakahe ana a Mahuta ki te āhua o te huka e tuku nei I ka tātā.
As a Māori woman, in a space where it isn't always easy, I think all those aspects might be targets in and of themselves.
Hai tāna e hara I te mea koenei te āhua o te pāpuri, no reira ko tāna ka koke whakamua me ana mahi haimanita. Isabel Prasad, Te Karere.